All I want is to dance with your arms, is to dance with your bones. All I want is to feel you so close, to feel when you feel here. Be like the ocean, but maybe you can hear it's the sound of my heart. All I want is to dance with your arms, to the beat of your love. It feels like da 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 da